Okhokho mandulo babethola ukulekelelwa ngokukamoya yilabo ababethunyiwe. Evolution does not mean that inkinga zomntomnyama have vanished or have gotten solutions outside of African spirituality. Izombululo zezinkinga zomntomnyama zitholakala kwizindlela zethu zomoya zeqiniso. It is in that regard that we have Africans that acknowledge isipho semboni and have come seeking usizo. Ake sizwe kabanzi.
Sanibonani baba. Ngophumlele indingilizana kamathusini enquthu endaweni yasesandlwana. Kungani makhulukhulu ngithunyiwe ngabadala. Bathi ngilethe labantwana. Mina ngiyelapha ngokwesintu. Ngiyahlola. Angihloni nokuhlola ukuthi ufike endlini bese bengitshela abantu abadala ukuthi kuze usibani bani wakwasibani bani uhamba ngenkinga enje kanje loyo muntu uzomenza kanje. Hhayi ngiphupha ngibhekile. Base bethika abantu abadala angibalethe ekhabonina wabo lapho nami engathunyelwa khona izidalwa zami ngo-2020. Ngathwasa mina ngingenayo ugobela kwathiwa u-directions othola kubaba. Namhlanje ngilethe nabo abantwana ke okuthiwa ke bona labantwana badingi ukusetshenziswa ngemithi zithi ithunywa zabo zifuna ukusetshenziswa ukusebenzelwa ngoswaye nangamanzi base bethe abantu abadala angibalethela ekhaya lomoya
ke izangoma esizifunayo noma abelaphi esibafunayo asibefuni abelaphi abanamanga ababheke kuphela imali. Imali iza after kinto zikamoya. Uma usuqonda ukusebenza imali ongasasebenzi impilo yomuntu kulana ke manje usudukisa abantu. Bakhona abantu engamele bathintwe ngemithi ekumele bathintwe ngesithunywa. Ma umthinta lo muntu ngomuthi kahle kahle uyambulala lo muntu manje. Uyambulala lo muntu lo.
Bebezohlola.
Bebezohlolela
iy'nkinga zabo.
Imfihlo yezulu.
Yebo uma befika ke phese bengitshela kabadala ukuthi kuzofika abantu abakanje kanje kanje. Labo bantu abadinga umuntu badinga ukuthi ubase lapho esakuthumela khona kubaba uBhungane.
Imfihlo yezulu.
Njalo.
Ma uwenza kanjalo umsebenzi wakho uzawukhula adlodlobale. Ma usebenza ngokweqiniso. Uyokhula umsebenzi wakho adlodlobale ngoba into ibhekile impilo yomuntu. Uma kuthiwa umuntu muse lapho into zakhe zikwazi ukulunga nabo bazuza la bahambe basebenze into zabo zihambe kahle nawe lapho yabusise. Ma uzogcina abantu ngoba usukhanda indaba ishu angeke ngibase ngoba imali ngifuna imali. Abantu abadala benzani bayahlehla. Ngoba abantu abadala bayabona ukuthi oh wena sakuphi ukuthi usebenza abantu wena wenzani manje awusasebenza abantu usebenza ini imali. Abantu awusabatshela iqiniso. Yikho lokho ukuthola abanye abantu namhlanje umuntu wayisangoma esisebenzayo namhlanje uphuphile ngoba amadlozi enzeni ahlehlini ngoba lo muntu ebengasenzi zona angaba nangizi ukuthi ngithini angaba nangizi ukuthi ngithini ebengasenzi zona ebesenza manje okunye
bebaba nginemlayezo yakho bayihlohlela imvilophi igcwele umzimba ngikwazi ngisho ukunyakaza manje okunye ke ngize ngabhala ebusuku bangivusa bathi ngifike ngibeke lo bla angibhale 1-2-3 engizokunika bathi imfihlakalo into efuna wena wedwa
khululeka ngiphe lo nto abayibhalile kodwa akuhluphi kume uzawuza ukhona ukungibona hayi ukuthi angibona ngoba sibhizi vele uma ke bekubopha uyoshweleza manje ucele ukuthi nangu baba nemzwile ngicela ningidedele kancane nikhona ukuthi ngiyoxhumana naye zongipha lento ezibhalwayo ubuye uze umlandeli lo uzomake sure ukuthi usubuya ukwazi ukuhlangana nami
incwadi le ngiyenze
lethi incwadi la kimi obaba ke bazwile nehamba niyohlola into eniyithandayo nithanda indaba too much manifika abakini bathanihambe niyosetshenziswa amanzi nangotswayi. Siyazwana? Landelelani le nto ekuthiwa yenziwe. Niyobuya nihambe isikhathi. Niyibonge, nithi siyabonga nasisiza. Ngoba iy'dalwa zakini zifuna kanjalo. Niyobona into sezihamba kahle. Yikho uthola amadoda maningi la kuhlolwa khona. Matota funte isheshayo. Angani angizwa khona. Amatota njani afunde njani? La kuhlolwa khona uzobona obaba begcwele lapha. Hey awusho mani kwenzakalani. Lana kuthi akhushula insebenza into ziyohamba kahle. Hey ayi awume kancane mani ithatha isikhathi lento. What is the point wazi ukuthi indaba zakho zithini kodwa ungasizakala? It's not going to help you.